But it's so small. No, he's just very far away.
No, like that.
I wanna know where my wood is. I want you to show me.
Hey, go back! Hey, go back! Look behind
me! I wanna find where my wood is. I know you can show.
Poor villager number 84. At least it's not heading towards the village. Oh no! It's heading towards the village!
That was snow!
Da 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 da